lonke tilo nono Oso fusika yanda baba lonke Ay, angeti ngege akote lonu kulise gase Ubuhle bakhe muhle nangaphakathi Shanela namahleke